It is all done. ndzamakhethi ifterens ngenda lokho makhulu
Thank you. ngezandla. Eh bazalwane simunyene senayivala le ngoma. Asiqala uba sinethemba. Senayivala ngoba kasisenethemba ngoba. Asimane ujonga apha ekhaya sinethemba. Asimane uthi Jesu phaa kumakhulu wethu esenethemba bazalwane uvala. Ndizawucela abantwana basekhaya ukuba. Nkosi kaloku. Imfundiso ngenamaxesha wonke ihlala ihleli ithi jonga enkokelini. Nomithebo yakhungwa funeka sihlale sijonge enkokelini. Yimfundiso nesihloko senkonzo eso. Sibethe izandla. Ndizawucela abantwana basekhaya ibandla lasezibhidi zakhele namapiano sithatha ku stage. Ibandla lasezibhidi zakhele namapiano sithatha ku stage. Awubetha tona ibandla lishiye ke ngamapiano stage. Ndaluthokozayo mthi mkhulu. In 59 to the year the anniversary of the Roman Empire was celebrated. Thanks a lot. Tala sipula pole. Loka mabalo masekhaya isibindi zakhele. Thabathe stage. Tala sipula pole. Inkosi yalo mkhulu. Ndabukhulu nkosi kaThixo. Kukho nabukhulu amabandla kwakunye nabukhulu nabazalwane noontata bangakwazanga nabukhulu bakho apha ekhaya becelile kanobukhulu ukugqithisa nabukhulu izipho zabo. Enkosi nabukhulu abantu babo nabukhulu ukumzala kusimphiwe bona begqithisa nabukhulu isipho sakho. Enkosi nabukhulu ndalo mzalo mzalo usipho ngona ndalo mkhulu egqithisela ngona usipho sakho esibiza ndalo mkhulu ngoba ipetrol cars esi ndalo mkhulu nkosi ndalo mkhulu mzalo usimphiwe ngona ndalo mkhulu esi ndalo mkhulu mwelo nganye ndalo mkhulu kwezi mwelo zintshaza lapha ekhaya ugalela amafutha ndalo mkhulu nge 1000 rand kwimwelo nganye ndalo mkhulu yophuma ndalo mkhulu 2000 rand ngosi ndalonkulu bekumlungiseleli nesomanzi nandalonkulu silumbonele ndalonkulu nomakhulu iminyaka emininzi washiya lonkulu moya eyi-500 rands ingosi ndalonkulu beli bandla ndalonkulu lase-Cape Town lagqithisa ndalonkulu imoya eyi-2500 rands ingosi ndalonkulu beli bandla ndalonkulu lase-Cape Winelands lagqithisa ndalonkulu imoya eyi-1310 rands ingosi ndalonkulu beli bandla ndalonkulu lase-Gauteng lashiya ndalonkulu imoya yalo eyi-6000 rands ingosi ndalonkulu sibethe izandla. Makulumbotye ngentethela yandisikhulela ndikwazi kwisitejini ngosi ndalonkulu phakathi kwabo ndalonkulu ndalonkulu umlungiseleli esikomazwi naye ndalonkulu egqithise ndalonkulu sipho sakhe se-500 rands enkosi ndalonkulu sibethe izandla. Enkosi ndalonkulu ndalonkulu nkosi kaThixo nali bandla kandalonkulu lasezwide zakhele lihamba ndalonkulu ikwayara ndalonkulu amapiano nabo ndalonkulu ngalimine namhlanje ngelinkulu bazokonwabisa ndalonkulu makhulu bezozixelela ndalonkulu intsikelelo bagqitha apha etafuleni bashiya ndalonkulu iingxowa zabo ikwayara mlungiseleli esikomazwi bandla lase-Cape Town bandla lase-Cape Winelands ibandla lase-Gauteng ibandla lakwazwide zakhele nekwaya namapiano nakuthi bantwana basekhaya abakhonzi bakaThixo bagqithisa amazwi amakhulu okusibulela esibizwa lonkulu. Amanye wala mabandla awekho apha ekhaya neziqu kuthi unalonkulu kodwa kuyabonakala ngoba indleko yabo neliso labo zilapha ekhaya kuba bengekho njengesiqu sabo apha ekhaya kodwa Because I'm telling one of the kind of that the matter well is not selling. But we never had a Western Cape.
Thank you.
another well, but it was most of the cave is used to them. Gentlemen of the Evangel of the Mother Well, towards the stage, come in Evangel of the Cape. The Lucian is in Jantan and the Twinderets, good at the piano. Bantu was the new bride, Ms. Room Selene. Bajalgala Rukulu Lasa Western Cape, Nebajalgala Rukulu Lasa Madaway. Bakun Zubaka Chito, Bajalgala Rukulu Muskulela, Songte Gabanye, Nabandona Beitu. Tudarukulu Squens Leyo Chaji, Kubaruleki, Kurse, Kwakeleki Lepapo Suspegos. Kubaka Kata, Bantu Kabefuru Nabisu Chito, Kelenda Veneke Mabis Leyo, Kurnabisu Chunyo Aki. Nakabefuru Kontrahi, Tizio Zaro, Utiko Mazuru, Bakangelo Chunyo Utiko, Zoni Zino Zaro, Wazenze Pangwa, Nanukusenza Kanyelo, Nukalimini and Chacha. Nanukutuwa Nukabena, Songa Nabanya Sigarin and Abandon of Eto. Nanapavistamata Kori is opposed to Tito of a Prophet of Wilders and Opinway, to the Rebos in Wars.
Oh.
tele banda la se yutine banda la se tina khalis du sele e kwa kwa ndo kan banda la se yu right the new right you
kwezizole.
Oh,
Tom.